kushi inatoshana na wazee. Tunataka tuone wazee wa huku na huku. Nani ni wembe? Tuone kazi. Wembe! Wembe! Saitiwi makwachi. Hey, kifti mto mkwachi. Pass. Mimi nataka sasa hapa tutuone chashu kidogo. DJ, 1-1-1 DJ. Ajadi DJ,